As eyes is shine. Okay, so you see, is it only 11? What?
Chronic.
Okay.
So the Chronicles. It's here.
Abayege akaba chabalalise naba ke besibuyezeka ngokuza kusigcotha elifeni lakho owasinikayo ukuba silidle Thixo wethu akuyi kuba gweba na ngokuba asinamandla okumelana nale Why you gotta write the word and finish it this side? Finish the word over there, bro. Like, I thought I was done, but then I'm like, all right. There's more. Okay, where am I? Oh. Ukumelana nale ngokolo ininzi isizelayo. Thina asazi ukuba sothini na. Kodwa amehlo ethu akuwo. Ema ke onke amaYuda phambi koYehova. Nenzana zawo nabafazi bawo nonyana bawo. Okay, ngala besi from 7 to 9. Dang, 7 is long. What's with these? Ke akavuma uYehova ukuyonakalisa indlu kaDavide ngenxa yomqophiso. See, I ain't gotta read it. Ask this nigga. he knows it. Tell him, dog.
Move a man.
Awawenzela uDavide njengoko wathethayo ukuba uya kumnika isibani kwanonyana bakhe yonke imihla. Ngemihla yakhe ama idom akreqa emasayini akreqa esandleni sakwaYuda azenzela ukumkani wagqitha uYehoram enabathatheli bakhe enengqelo zakhe zonke zokulwa wavuka ebusuku wawabulala ama idom abemhawule ngenxa zonke nabathatheli bengqwelo zokulo.
Yeah.
What that mean? What did I just say? Short the market in the gap. Say she love me cause I'm up trying to make it work. I came around hitting back to back. I was down in the dirt. Before a nigga turned 30, I can hit him with the 38 special. Last summer in the bando. Next summer in the Benzo. North side where the bands go. Couple places that I can't go. Hotel room.